Re tsere sephetho sa gore re tla oketsa magomo a rena ke ka fao re tla šomago le ba Limpopo Wildlife Conservation Board.
Oh, ba tla ko ifuneni go ta tsamelela timonzo ta timeleme.
E sengwe re lela ka re seo ko wena tanya e ntlela leyi kgolele
tanto wa re khazamola nta ba lava njhani va kuma lava
oka mojau
nyaka na ke tlo checka investment ya ka fela
really
ke tla o fa checka taga 24 hours.